Ida Jeril.
Awatama.
Mapenzi yanatosha, yanafunja roho. Nafsi